imali itshintshiwe ngo-statutory instrument 142 kwathiwa khona ibikade ilingana ledola le-amerika thina sithola 240 belinga ledola le-amerika into eyitshintsha wasesokubuya intermarket bank etshintsha imali kusetshenziswa imali yemarket kathesi idola le-amerika liyi-$9 to 1 ezimbabweni RTGS to 1 dollar thina siloko siku $240 ngemali kathi ungani kwatshintsha ngakwamandla ubulawayo u-240 ngo-9 kuthi sithole imali ebonakalayo behambelana nalo mumo usukhona sicela likulungise lokho ma-comit members ngehlonipho siyacela likulungise bese sithina kuma-projects ekade siyaswela ekhakhalokulungumfowethu lo nxa kuthikhona siyetheno kancanyana for 2 days 3 days ukugcina igugu ama-comrades okazimisele kule pangani kule guyu kule kagubi kuyehlala 2 days nje isibhatalelwe yiwovets sisidliwovets ngoba sinomokovet sifunde ukufuya inkukhu bese sinikwa kwamaloni lawo sisebenze kuhle sazi silolwazi futhi ngokufuya imbuzi ngulube siyakwanisa ukuziphilisa nxasi nikwe leyo thuba we need to be empowered through training besicela ukuthi-ke ngakunjalo-ke ngendlela yale engingabamba ngayo empilo kube yi-must kuma-statutory instrument aziza ukuthi every war veteran be entitled to a full medical exam every year once every year over 40 kumele uthole udokotela ukuhlola umzimba wonke singajunywa yimikhuhlane free medical attention